me. The Lord has done me well. Jesus has lifted me higher. He has done me well, well.
He done better for me.
Well, well.
Hey.
make.
Ekele,
onye kuru kwankem chinope.
Ekele,
onye le kataram we money.
Ekele, what a privilege that you gave for your life. For my sins, for my sake.
Onye oma,
onye oma.
Iyomi merem nenu ayaka mga kao. As he say, Onya Muma Chuku wepe bene pere. He declared you wet. In the name of Jesus Christ, bone I rise. In the name of Jesus Christ, dead man I rise. And the man sneezed and came back to life. Munye yawe nguripa. Ndi nasi wepa beku. Kim,
kick him, 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 kick
to
Isonifaneme
almost Isonifaneme
Isonifaneme
Come to the keepers,
you
over come to the keepers, you am so grateful because I'm in Jesus Christ.
I am so happy because I have Jesus.
Happy, happy.
I am so happy,
happy. Because I have Jesus Christ. Ebu mubeke lebi ya. Because I'm in Jesus Christ.
I am so happy,
happy, happy.
I am Jesus Christ.
I am Jesus Christ.
I am Jesus Christ.
Onyiro mwuru mpuja,
onyiro mwuru
mpuja, asimu onyiro mwuru. Onye na-achị isi ya, o nwere ife ọnọchili gị. Onye na-achọ ndụ ya, o nwere ife ọnọchili gị. Nwanne m chegharị ya, enyi m chegharị ya. Enigwe na-afụ gị anya, Chukwu na-afụ gị anya. Ebe ị na-eli nsị, Chukwu na-afụ gị anya. Ebe ị na-agba ọgwụ, Chukwu na-afụ gị anya. Ị na-ata ịkpụ mmadụ ibe gị, Chukwu na-afụ gị anya. Ọ bụrụ na mmadụ apụghị gị, Eligwe na-afụ gị. Chegharị ya ooo, nwanne m chegharị ya. Chegharị ya ooo, tụgharị ya. Emepụ na mmadụ ibe gị n'ụwa, Ndụmọdụ ka m siri gị ya. Onye ahụ ị chọrọ ibu, o nwere ife o mere gị. Nwanyị na-anara ala di ya, o nwere ife o mere gị. Onye chọrọ ịnapụ nwa ya, o nwere ife o nọchiri gị. Biko, biko, nwanne m chegharị ya. Ụwa bụ ofu mbi ya. Onye iromu nwụrụ mkụja.
Onye iromu nwụrụ mkụja.
A sị m onye iromu nwụrụ mkụja.
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 Ọ gịnị ka o mere wo?
Onye iromu nwụrụ mkụja.
Tupu e mee ụmụ mma e.
Onye iromu nwụrụ mkụja.
Ihe obe biriwo n'ime mmụọ.
Onye
iromu nwụrụ mkụja. Kute, kute, kute. Kaide, babu ụba, beliwe, babu ụba. Ọkpọ ọwa ụba, kpọbara n'ụba ọwa ka mbata n'ọwa. Aka na-akpọ ụba, kpọbụ ụba, kpọbata n'ọwa. Emito nsị udi, kaide, kaide. Kute, kute, kikim, kikim, kikim. Hey, hey, hey.